anyị ọkwa ya ga elewere chi anyị ka nọkwa mmemme anyị ike oru owere a sị mme echi nnụ ụfọdụ dasị kọmpitishọn ndị ka emere taa ala mana ebiwe
Ay. Thank you. Get out.